Thandeka?
Ma?
Uzani ngapha neziyande nobabili.
Hey.
Ya, benzenzani ngathi?
Ngisathi
oh, did I clean?
Yeah.
Hey, sizothola ukuklinisa manje yabona? Kahle kahle yini lo kade kukhalele?
Hayi tata,
ngizoma. Akusikona?
Hayi,
kanti bukhalelani.
Ubhorekile bowe nawe njalo. Sizungane nawe.
Ah, ukhona umuntu obhorwa isithandwa sakho uma wakhe.
Ma.
Ya, ya, ya. Ake singene kulokho engimbizela konake bantu aba.
Okay.
Ziya? La ekhaya, sisi. Njengoba usungaphakathi kwamagceke. Akwamangwenya, mana. Kunemigomo nembandela, uyazi? Uzohlalela phekwayo. One, ngivuswa ngeti embedded, sisi. Uyazi? Uyazi wale?
Yeah.
Ngiyawashelwa. Ngiya-ayinelwa. Wenza i-spring cleaning, ngolwesihlanu. Uyazi?
Yebo, ngiyenza.
Ngiyapheka, and ma, ungiphakela ukudla uvele ume nje uqala amadolo ngiyakuqala like ngabe mhlambe uzophumelela kuloko
yebo ngiphumelela
uzophumelela
yebo
nebala nebala into mkhulu yazi mana niyashanyela ibala ushanyele nje ibala lonke namaflower kunamaflower like ngelinye ilalo ushathe iforoko nje yasengadini yazo wavukuvukuze nje wavukuvukuze nje ukuze umangwenya ajabule
ngiyezwa mina
ngiyabonga ke ntombi
kodwa ma besikhona isidingo saloko
awukahlenganini
nje uzwa
kahle wena hawu
njenganini mina la ekhaya ngenza
manje hayi hayi
njenganini ma awakho wonke la mafulawa ugcine la ekhaya awakho and imphelela inhlonipho manje and imphelela inhlonipho
iyozibuye izophela nje izobuye lalela kanti uzokhokha ngani vele
Kanjela,
njoba tumvumela kanti uthini? Uzobhadala. Ubona ngikhohlisile wokuthobini, uzobhadala.
Kanti manje
kanjani? Kanjani nje? Futhi wengishintshi. Phela angisamxoshi phela manje thandeka. Kanti usawufuna ini
mina? Ma, kufanele ukusibuye ngixoshi.
Hayi suka.
Kanti nje ngokuthi ngixoshi.
Unehaba
manje. Yekela ngizokwenza
ngokuthi. Unehaba.
Kanti akukho right. Uma manje nginike mfuso ngithi empeten breakfast in bed I'm sure wagcina kusaphila ubaba
emhlabeni. Phela wena ngiyakuthokoza.
Ngosuku nje ngenza lenzi.
Phela kuyena wamlona.
Hawu. Ma. Umntwana umntana kufanele ukuthi bowakho.
Hayi, yena ufata. Sengimemukele manje angisabi thandeka. Hawu quick. Ukwithi kuphucisa inyembezana zani?
Kufana nokuthi uyalwa ma. Kufana nokuthi uyalwa.
Nihaba mani hayi suka. Hayi suka. Hamba niyopheka nina ngakho. Ngizokungibangela nepeni stress
ke manje. Sizasipheka namhlanje la ekhaya kuphela.
Ngisizodlana
ngaso
yebo. Oh mami. Ho. Kanti uvuma kuyisona nini bani?
Akatsazi. Akatsazi.
Sengiyahamba manje. Ngiyaappreciate konke ongenzile kona ngiyabonga futhi kodwa ke ngeke ngikwazi lokho kungenzisa kona nje ngiphathise kwesiqila. Ngeke. Ngicela ukuthi usale ngoxolo.
Uhambe yini? Ubekusaph mhlaba wabuthembise phindawo.
Ngamanje ngihlala ehlathini nokuthi ngiphile le mpilo lo ngiphilisayo. Ngisho lengane yakho ngeke uziphilise kanje kodwa mhlaba uzokhumbula nje.
Manini ngiyamunderstand
lalela.
Ngikadinga kwenzakalani?
Ziyada. Awulalele la. Uyazi inkinga yakho yini wena? Abazali bakho bayakutotosa kakhulu bakufida ngokudla bakuncisha induku yazi ushoda ngeduku
manje ba yazi ngiyakuhlonipha njengomuntu omdala kodwa lento oyenzayo ayilunganga neze yeba nomntwana wakho lo na uzoshona kulomhlaba umshiye
ubona
ukuthi uzophilipile kanjani
ngiyathemba
ukuthi uzomprotect
mhlambe khona ukuthembisa
anginendaba nokuthi ngimthole
hamba
yazi ma
hamba
Salu ngikhesa mathu zephikhesa mathu futhi nje ngehamba ngiyokhomba ngethiks ngengishaya umoya nje yabona uhamba uziyanda I think ngikuphindela mbona
hamba
hayi
hamba juba bochitha phambili
Adriana
bought you things that I didn't even have the money for.
Welcome home, your tent and the nam. Nabonga, work, yes, sis. Nabonga, cool, Dana. Okay. Imagine Dana to be a kayak man in one, Bopila and Janja, what a dear to sell a coin. Porta Jay's door sack would go to Beguin's and Jim Cotland and she would see you at the ends of Beguin's and Alan.
Says a case, I'm good in the carapace. Jam is a guest. My guest, I keep guessing. That's the same thing. Say, see me, right? I've been getting it from my pants food. I added to other young women. Quince and upon me, never had fun with last of the time I shall see.
Okay, sure.
Yeah, I was born in the Taras.
Yeah,
I was born. Yeah, I was born.
lelo obviously lelo nawe mona inkinga nje ukukhona onganethekelo phela sifakashele khona sichazele kahle.
Okay.
Kusho ukuthi uba ngihamba no baba no meli ka baba kho siphethe nabe zingezihle kahle. Useyochaza kummeli ngodaba lelo nomuzi lo wabe yebo.
Yeah. Yeah, futhi ngosazana ubaba akho la.
Yebo.
Ngento ayibhalela phansi ebhukwini. Isivumelane sase sekhini uma indlu engasakhokhi ayikhokhele likhona ilungelo ukuthi ingadayiswa.
Yho, kunzima. Ayikho into mhlawumbe engenzeka.
Hayi ngoba sebeze bayifaka ekheni dayiswe isikhona phela manje ngicabanga ukuthi sokunika nje ithuba nayo ndoda yaseviki nje ukuthi ubukhangele ehlobeni zakho ukuthi gogo umalume ungahlalaphi. Simnike nje nje kusahlile usakhulumisana nolinalume nogogo uthole indawo yokuhlala.
Kodwa ke khona lapho sizocela ukuthi asayine khona. Ya. Ba mangibolela nje lokhuza lokhu bangala. Sicela lapho sisayinele la. Nathi ayikho into esingayazi siphoqa umsebenzi ukuthi kube kanje nathi ngale ndlela okwenzeka ngakhona kodwa ngendlela ukuthi bakusayiniwe phansi ukuthi kuyokwenza kanjalo nathi ayikho into esingayiphikisi ngokomsebenzi.
Yebo, ngiyaunderstand.
Ya, kunjalo. Sengathi nje ungayithola indawo eright la uzokhona ukuthi ufihle khona ikhadi.
Yebo,
sekufisele indlela.
Yebo,
ayisicela indlela.
Sesicela indlela.
Umbambe ngesandla umbeke emehlweni njalo njalo umtshele uyamthanda mthande mthande umuntu wakho mthande.
Hayi, ngikuphathele eshisayo.
Ey, indaba yeyi sithini mnganami? Phela zangishiya phela masengidlala la ekhanje angisakwazi ukuphuma ngaphandle mnganami. Sithini kodwa?
Hayi hayi hayi, kunomtapo khona la.
Kahle wena,
isiyaphumelela.
Kahle wena bo. Kahle bo.
Ngiyawufake nje i-500 iphindiza lenye i-500.
Hawu, wemalowo. Hayi wema mnganami.
Iyakutshela.
Hawu bakisi.
Mawufake i-1000.
Yebo.
Izale nje futhi i-1000.
Usho nje
manje ke njengomuntu.
Yebo,
ufana nomntwana wakwethu.
Yebo mngana.
Ngithi angizokwenyula mngani wami.
Yebo.
Angizokwenyula.
Yebo mngana.
Hayi, awusuke umiye khona la kukhona khona.
Hawu wena
ngizokufaxaza into yonke mina.
Phela la mbelo ngifayela phela mngana nami. Nami khona phela lokho engikushafile phela ngathi ukufihla phela. Ngizokuthatha ke mngana nami ngunikezele bese siyahamba ke mngana nami ufakele.
Uhamba wena ngokufaka ngahambisa.
Hayi kuhle ke mngana nami. He, ungiqhube nje ngifaka khona
la. Ngizokufaka phakathi emahhovisi laphana.
Ukuze nami phela ngithi ukuthuthuka mngana nami phela njengoba isibile le ngane nje ke phela sihlala lekhaya
siwumthwalo.
Isiwumthwalo wami mngana nami. Phela ngiyahlupheka la hamba mngana nami akukho nje ngiyabhatanisa uyangazi nawe.
Zama zama
xoxa. Hayi ake ngizame mngana nami ake ngizame ntombazana. Mama, ayi mbhele wemnganami. Ngabe sifika khona phela.
Yeah.
Sibe nasi phela ukuthi ke ngoba ke yafihla wemnganami.
Ngishukurini.
Yeah, wemnganami. Aw, wemalo, mayibabo. Hayi bo, wemnganami, uthi ngibona kahle bani?
La?
Awuzongibhekisisa mnganami, awuze. Ayisekhi imali, akwada lengane. Woza mnganami, woza mnganami, woza mnganami. Nathi iphepha, bengifake kuleli iphepha leli. Aw, kwada lengane webakithi. Ayisekho mnganami bantangonke bengifihlela. Bengifihlela mnganami.
Ngakutshela
kodwa ngathi njani? Wemnganami ayisekho bengifake lapho. Nathi iphepha ufakazi.
Kuleli yakhonjani?
Nathi nje bengishutheke la mnganami. Nathi iphepha mnganami. Kodwa kwenziwe njani naku nje mnganami? Hayi sengiphela amandla lengane imoshikela iphuma khona kuyise mnganami uyiphula. Uyiphuma kuyise lengane. Bayibuyisele kona lo mnganami.
Thank you. I was sitting alone. I had a heavy heart. I had been going through so many things. And suddenly I had a vision. I saw myself walking in a place that I had never seen before. And I started singing this song and I said, to soar, to soar, Baba, to soar, to soar.
You can sing with me.
To soar.
Come on, sing.
To soar.
Please protect me.
To soar.
Whatever way I'm going, please be with me. I need you right now. Oh, Jesus. Please help me. I don't see anyone who could help me. Only you can do that.
Yeah.
Father, I'm lost right now. Everything. It's vanished. I hope you hear my prayers. I need you. You said when you have any problems, we shall call your name and you will respond us. But now I feel like you're no longer there for me. What I have done to deserve all of this. Jesus.
Bangicelile nje ukuthi ngizobamba nje i-3 days insuku nje
ezintathu. Hayi,
ngiyathanda mama. Nami ngiyathanda mntanami.
I know I have mistakes.
Ube good ke. Okay. Okay.
Sebenze kahle mama.
Akunankinga mntanami, ngiyabonga.
Ngine-inquiry namhlanje ngo-5 girl asiphuzeni o vele girl uma ke kukhulela nje shem njena girl ugcwale nje ubhavu so phuza na baby khona wena sky khona wena in kunana imali sothenga nobunye o musu stressa wena ngemali yotshwala ozani sophuza 3 days wonke uma ke kuzihamba fethu sophuza sizijabulise kancane o yeah okay ubize nabanye phela girl
Oh, girl, love me. Oh, girl, love me. Oh, girl, love me. Tell me.